Good evening, Dumelang, Molweni, Tobela, Sanbonani. Ngiyanibingelela nina besilo, ngiyanibingelela nina baka mdlokombane, mdlokombane. Ngithi ninjani, niyaphila. Ngithena angikwazi ukuthi ngidle ukhisimuzi noma ngijabule nomndeni wami without responding to Mr. Ngizwe Mchunu. I won't be able to enjoy my Christmas without responding to you, Mr. Mchunu. Phakade, ngicabanga ukuthi my brother manje sekwanele. Usuthuke abaholi abahlukahlukeneyo bezepolitiki bathula baphinde futhi bazokubiza ukuthi gibela e-stadium ukhulume noma kuma platforms ebese uyakhuluma hayi Mchunu sokuhleke manje yabona ke phakade awunalo ilungelo lokuthi wena uthuka abantu bezepolitiki noma abaholi bezepolitiki ebese ukuthi amaZulu la usebenzise igama lamaZulu Thina njengamaZulu saziwa into eyodwa, saziwa ngobumbano, saziwa ngothando, saziwa ngenhlonipho. Le usuyenza ukuthuka inhlamba, ebese ubiza umnumzane womuzi. Mr. Malema is married, he's a married man. Unengane, my brother. And he's quiet, he's not responding to you. Uthule, ngoba akaboni ukuthi kufanele aresponde kuwena. Mina ngiyabona kufanele ngiresponde kwena because usuka faka igama lamaZulu free country iSouth Africa ivulelekile umbedi umvenda umsuthu umtsonga njalo njalo engahamba noma ikuphi la eSouth Africa wena uyangena eGoli wena ungangena kwezinye indawo wena uvumelekile ukuthi uye noma ikuphi phakade Mchunu akusizeke manje Isikhathi sokuthi uthuka abaholi bezepolitiki ngicabanga sesikuphelele cingwane yabona ke manje mfo ngikwazi kakhulu I worked with you at the SABC because the FM in particular I know you Mchunu and Mchunu I know you very well now it's high time refrain ekuthukeni abaholi ikakhulukazi CIC the commander in chief the president of the EFF Akufanele Mchunu, akufanele phakade ukuthi uzehlise isithunzi ngihlonipha kangaka unomndeni wakho. Angifuni ukungena kwisikhundla onaso othi usiphethe okhuluma ngaso. Angazi kwenziwa kanjani ukuthi uze wena ube kulesi sikhundla. Ngokuhlonipha phakade ngithi mfowethu ngiyacela kwelika Mthaniya la KwaZulu ukuthi akeke umholi uzongena kwaZulu Natal eze kuwena ezocela wena abike kuwena. Maybe ka phakade uthini meza kwena ngiyacela phakade let me remind you Mchunu on the 10th of February 2024 next year CIC Julius Malema uzo addressa kwi manifesto launch ye EFF uzofika abalandeli be EFF sineme nencukuthwane esuka endaweni ehlukahlukeneyo nawe you were invited EFF ineminyaka eyishumi la eThekwini wenza into enhle wazwanikeza uMr Malema umqhele wemfaka ekhanda kuyangixaka ke manje mase usuka wena uzothuka umnumzane uMalema umbize ngomfana wena umfana unomndeni wakhe unengane zakhe ngiya responda kuwena enjoy your christmas kusukela manje ke phambili please awuyeke ukuthuka abaqhema abaholi bamaqembu bepolitiki noma ubani awubusa isithunzi awuhloniphe wathi wena akudlalwe ngenkota udlalwe ngolimi abantu abakwazi ngalo nto mfethu yipi legacy oyishiyayo ngimuva kuzoba khona amabutho lapha eMoses Mabhida Stadium kuzoba khona abantu bengoma lapha eStadium kuzoba khona lapha amagosa kuzoba khona abantu abaziyo into yesintu noma kuthiwa amabhinca azobe khona ayayihlonipha azobe zoloza ekhona do me a favor now is high time sikwazi ukuthi Mchunu wena umeleni please uyazi ukuthi Julius Malema the CIC the president the EFF izobe khona eMoses Mabhida Stadium ngithena ngeke ngikwazi ukwenza Christmas one ngakukhulumanga nawe Mchunu viva EFF viva nina besilo nina bakamdlokombane yenze Christmas